for jeg nå skal Petter Bårdli få en liten lekse her I hvordan det spilles gitar.
You like her, you could like me too, but I love you.